wena uphetheni? Uphethe abafana abancane, uphethe inyoka, uphetheni wena?
Laphendlini mkhulu izinto enginazo bakhona abafana abafishane.
Okay.
Abafana abafishane ngesitshewa ulimi lwaseMalawi, ngingabafundele eMalawi, ngibafundanga emamboni. Emamboni ngathi mangibafuna ngakwelinye ikhehla bathi usithole mawusanda kungena lapha enyimbani.
Yes.
Lathi ngeke lisakwazi ungenzela abafana abafishane ngoba isikhathi sedlulile. Abafana abafishane omafavuka izinto zazikhona kusaphila omkhulu. Babalima amasimu ngazo.
Yes.
So ngithe mina mangiyifuna nami ngangifuna izinto engingazazi yabona nje mawuthe kushayeka endlaleni ugcina uthatha noma yini phela.
Yes.
Yeah. So ngithe mangibuza wangitshena umkhulu wathi cha mfana ngiyakubona usemncane but ngokwempilo nesiphiwo nasujulile. Lezi zinto ngeke ukwazi kuyithola la eMozambique abekho abafana abafishane. Ngahamba ngaye eMalawi endaweni yaseMangoshi. Ngahamba nomunye umfoko wakhona waseMalawi engamthola soze safika eMangoshi. La ngakwazi ukuthi bangikhombisa khona lezi zinto amaphavuka zihlala entabeni kodwa ngakwazi ukuthi ngizilande entabeni lezi.